Meanwhile, during the Freedom Month commemoration at the Alexandra High School, the ICCO Sai Mamabolo provided the learners with voter registration lessons, while the pupils also showcased their understanding of the voting process.
Fold the flap over. Step two, fold the flap over again.
Kwinjongo yokufundisa ulutsha ngokubaluleka kokuvota nokubaxhobisa ngolwazi lwemithetho elandelwayo. Abafundi babonise ulwazi abanalo malunga neenkqubo zokuvota. Nalapho bekhwele eqongeni ukuzoba umfanekiso ocacica ngeendima ezohlukeneyo ezibandakanyekayo.
So I'm gonna read out the name so that the blind man can know which party he wants to vote for.
Ingqonyela yekomishini yonyulo ezimeleyo eMzantsi Afrika uSai Mamabolo uthethe ngomdla okhulayo oboniswa lulutsha ekuvoteni njengoko esithi linyukile inani lolutsha olubhalisileyo.
Ntho erithabisang haholo re le komishini ke hore registration levels tsa the youth, some of you here, ile hodimonyana. Let me give you an example. Ba baleng between age category 18 to 19, now we have 27% of them on the voters' roll. Pele, nearly about 5%.
Umamabulo ubuye wachaphazela nakumba wovoto olukhethekileyo ememelela kwabo baza kuxhamla kulo ukuba babhalise kwangethuba.
Huna le opportunity ya di special votes. Di special votes di na le category tse pedi. Category ya pele ke ya batho ba setseng ba godile ba sa kgoneng ho tswa mo mahaeng a bona. So le ka apply for batho ba bo nkgono ba rena. Or even younger people ba re mhlomong ba kula ba gone o tswa ka mohara lapa ba bang ba dipetlele and so on and so on. Second category ya di special votes ke rena everybody, literally everybody, o reng ke tla be ke seyo voting stationing yaka ka tsatsi la di 29. So you can apply online or you can apply by submitting your form.
Ubhaliso lovoto olukhethekileyo oluqale ngomhla weshumi elinesihlanu luza kuvalwa ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mdukayo.